Bye.
A few moments later.
Kitu inatoa harufu mbaya kama tu sura yako.